hasi nikiza gihonya azokubundikira mababa iwe mababa iwe kukwari wazo winda imitego yumasi nikiza gihonya azokubundikira mababa iwe mababa iwe
azokwama
mugitu.